Inkundla namhlanje ive ubungqini obusuka kwinkumande ebambeleyo yeHawks KwaZulu-Natal. UNjengele Anton Booysen okaBooysen uxelele inkundla ukuba uBonginkosi Khanyile makanganikwa ibail nanjengoko esithi angabaleka angalixoxi ityala. Kubungqini obuthwe thaca ngabatshutshisi, okaKhanyile ubonwa kwividiyo kwaye kutyholwa ngokuba uphembelela uDushe ngethuba lwezixholoxholo zenyanga ephelileyo zokutyhuthulwa kwevenkile nokonakaliswa kwezakhiwo. Igqwetha lakhe lixele inkundla ukuba umtyholwa unabantwana bani abaxhomekeke kuye watsho esithi oko kuza kumnyanzelisa ukuba athobele imiqathango yebail. Kusenjalo abaxhasi bakaBonginkosi Khanyile bamemelela ukuba akhululwe.
There's no one to blame here. They can arrest all these people they call instigators. They can even arrest half of the country. If they don't want to take responsibility that the banning, the looting that was happening, it's of their own doing by illegally arresting President Zuma, then I don't know what if we still have sanity in this country.
Inkundla isivumile isicelo samagqwetha kaBonginkosi Khanyile sokuba ahlale yedwa esiseleni kwisikhululo samapolisa saseThekwini angayi kwintolongo yaseWestville. Kulindeleke ukuba siwiswe ngomhla wesixhenxe ngoSeptemba isigwebo sakhe.